iqela lebhola ekhatywayo labantwana abangamantombazana abaneminyaka eli-16 ubudala phambi kokuba lihambe lijolise kwelase-Congo liye lavuyelwa kakhulu sisikolo ngokubanzi abanye besithi balinqwenelela impumelelo.
Ngijabule kakhulu ngoba bakwazile wona ukuqhubeka bahamba njalo. Sicela futhi njengoba siyabadlali sibaqhuquzele bahambe kahle baqhubeke njalo badlale.
Nakhona nje sisiqhenya kakhulu ukuthi kube amantombazane wona adlala ibhola nakhona futhi afika kuleli zinga abafana bangafikanga kulona.
Isikolo kulapho abafundi baye bafumane khona ithuba lokubonakalisa izakhono abanazo.
Basesikoleni yila khona kuthuthukiswa khona amakhono. Makuvelela amakhono ngale ndlela okungagcina ukuthi umuntu ekwazile ukuthi aphile ngekhono lakhe umdali asuke emphelona.
Umqeqeshi weqela uyanaba
kuthe makufika le ku approach into ye Pan Africa u coach uthisha ubazi wang approach at coach since kwaqala i program siyasebenzisana uyas assist ngabantwana bethu sacela ukuthi usilidele i team ngoba this competition ibukeka iza nezinto ezingcono for abantwana especially development.
Abafundi bathi akuqhelekanga ukuba ibe liqela lamantombazana eliphumelelayo kuyabavuyisa kakhulu oku.
Akujwayelekile ukuthi kube abantu besifazane abadlala ibhola. Mina ngizizwa ngijabule kakhulu kusho okukhulu kumina. And siyafisa nathi ukuthi siyimisele siphumelele njengabanye abadlali sidlalele ama-national team. Kuyisifiso sethu kakhulu lokho.
Mina engikufisayo ukuthi ngiphumelele kule ndima engidlalayo ngi-improve futhi ngidlale kahle ukuze ngikwazi ukuthi nami la siyakhona sikwazi ukuthi sithola ama-sponsor. Isikole sami siphakame sibe segameni eliphezulu.
Leli thuba lishelikhulu ngoba abantu abaningi kade bengatshelile ukuthi so manje siphuma abantu abaningi wrong ukuthi siyakwazi ukuyenza lokho.
Ukuzimisela kuza nempumelelo kwaye bese sikolo bazethembile.
Sisikole sase-Edendale Tech sizizwa sijabule kakhulu ngoba ngathi sonke isikhathi sihlezi siphumelela, siyaphumelela ku-sports. Siyaphumelela in academics and in everything. Sizizwa nje sijabule kakhulu namantombazane njengoba behamba. Sizile congratulations, well done, you've made us proud.
Abazali nabo bazinca kakhulu.
Lezi ngane lezi besingaba besingenza njengabanye abantwana ukuthi bazikhiphe but thina sakwazi ukuzigcina. Besingazi ukuthi kusasa bazosenzela lento abasenzela yona.
Apha ke mbukeli bebesachulumancele ukuhamba sithetha nje iqela lamantombazana eliseliseCongo nekulindeleke kuba libuyele ekhaya kweli laseMzantsi Afrika emva kweveki ezimbini silinqonelela impumelelo njengokuba iqela limele isikolo salo likwabeka eli laseMzantsi Afrika phezulu.